OKFM 101.7.
Ghana ye bekwa batuo mu aka nefo abe kakra bi ne ye wura mbosome ne kakra. Ena amanyukon ko shi anura akochusu eye number ba bi obi abeda. Na MPP Nana Danko Akufo-Addo was the first. He says Senator John Dramani Mahama was the second. Binum da third and it did the susa. And no a bibia a yes bronimak has a significance. A won't soon sounds will be.
Yo, me that's it. And yeah, masano me mi jitum se a drew brebia anna a wo in soon swans. So share your man penny nana do Danko Akufo-Addo. Waba beda number 1 no echre se
okay
wo yo bia se ye nyama nyosem ne dia manyosem beto nchan ya yebehu se nyame e na yi no ama o man Ghana social stress o nyame ensa wombi o nyame ankasa ankasa ne number e ye baako anase 1 e no ntina already bible say there are 3 that bear record in heaven the father the son and the spirit and these 3 are 1. Into number 1 no e yo nyame number. And as oko Olympics games so a ohu se di odin kunim no. Ono na na yedi ni gina number 1 position. Na ya man gold
o gina soro
o gina soro che o mo makani nyina. Into ono na present gold e de man no. Di odi second no na ya man silver. Di odi third na ya man bronze. Into no so ohwe na na do Danko Akufo-Addo a bibia dia dance yesɛ oyo bia nyame atwu so no ama oman yi ɛno nti onyame de ɛkyerɛ oman Ghana sɛ wei ɛne me kandifo
okay
ɛnti omo omo standing si ɛnto aba no ɛmo omo nyinaa no onyame ayi nanado Danko Akufo-Addo ɛde omo ahyɛ nase ɛnti no ɔyɛ number 1 kyerɛ sɛ omo ma kan nyinaa ahyɛ nase na saa so na abato no ɛbɛkɔ no abato no yɛ ma mpɛni nanado ɛbɛdi kan na ye papa John Dramani mama atosu mienu enti eyen hyehyeye a eye sunsun ade e na apie honam no yubu sa mi asa ne
na kire se ebeba ebe reflect wo election ayetu
first and second no de sa na be ye na bi e free ted de conference sa ye beba de a
oye
ba de ehia ye pa ne first and second no
papa e wo ani swade hunumu ni sunsun mu famu no e de ye na e kire se abatwe yi se de wadi kan akan nana Danko Akufo-Addo ene bedi na esesere John Dramani Mahama atoso second bibi ewo wa awurade ayi akyere wo
yo me da se enne no nka me pagana fo nyina akyew se yemfa politics en tonchen na yenti o nyame adwene no nyame botaye
okay
me nyintum se ye betumi ayi nyame afrimu se iduru abato obremu senya ana se oman ni nyine kwako take decision uyi nyame firima enye yi biribisi o Israel fo abakwasi mu ansa na meba wasem ne so no onyankopon e kasa kire odi fo Samuel ema osra Saul engo e kire se e Saul no no nyankopon atu so no ama oman Israel na ni nyina akyi no oman no e decide se onbe kwako to aba. Na wo ridi kiro no a Bible say abusua wo Israel nyina eye 12 tribes no ekokoshia mu a omo ba ba chusu okandifo e de ama Israel na omo eto aba no abato no esi Benjamin abusua so enti Benjamin abusua e na oman ni nyina eyi omo say ye behwe ne a obeli di oman afri Benjamin abusuakuo mu Benjamin abusuakuo mu soso no ye yi akandifo afri mu a omoto aba na na abato na kwakosi Saul so na akenka akyro na omohwe Saul kra no munim baabi a Saul wo se na Saul soso akwako hunta baabi nti omukofa no epegya ne nsa so no e na oman na to aba e dia ma no na nsa no omukwakoto sa aba no so na onyankopon di kan kasa kyro di for Samuel so no nyankopon no chusu Saul se omra meye ken enu tro nyame chusu okandifo e wo sunsun mu a se de tibia wo so man no agye sa okandifo no tum ne yɛto aba e de masa wo kandifuo no ɛno nti de yɛ ɛkɔso a wasemi mebe ma ho anu yie ne sɛ bra na nanado danko kufado enya nyɛ gana mampani ɛno nyankopɔ kasa kyerɛ na koa osu bempa so ɔno nyankopɔ atusu ɔmampani nanado danko kufado ɛdna ma wo man gana na sabrenum na ye mampani na wo ye flag bearer na mini ni share da bia de na me ka kire na ne se edrade se ebreti se ye no wo no ayu edoama oman gana edu temi kura me count mi hwe manim din no abusa am se nyame nipa se sa no nyame aka o nyame pe emrem na se mo be kai a nyame fa me so eyan ni swade hunu bi kire na se ni swade hunu no esi badem se gana fo adwene ko so se na na kufu ado be one of the best president an Ghana fo benya na se yetie de ekoso a nyame bie mani ma mi hu se angels be a omu apie ti se parrots anom kuta fruits a mani swade hunu mu e wo 2014 2015 numu no erade ma mi hu se Ghana fo nyina ahiam e wo baabi na e honum akwa se ase forest a enwura honum nyina ye green na mihu se eho na parrot no a omuti se nipa a na omye angels no edi fruit no ebaaye na omu edi ma ma pani na nado dan kwakufu ado se onchema gana ni bia nya bi na nanado dan kwakufu ado so che se fruit no e ma gana ni biara enya se fruit ni bi e wo forest mu ho na mihu se honum aye mununkum ene bosuyo na sa ohwe de e koso sesen a sa nkomse na bem madam se kan afo adwene nkoso se fruit no symbolically enye se bi a fruit te se apple ana se bi a e bi a popo ana bi bi but yanhwe ade papa bi a asi oman yi mu free education metumi aka se oman kan na abusua bi a anya biribi afri se free education no enti mimom de mani so ade hunu mu no ene mi nyansan mu no eye no ene ade a onyankopon bi mani ma mi hunu ye so man penny na nado dan kwakufu ado de biribi ahye ne nsa so mfa ma oman Ghana eye free education me nyintum se Ghana ha obi betimi aka se wo ye MPP ni anase NDC ni anase PP ni a free education ne so manfa so man no abusua biara anya biribi papa bi afri se free education no na onyame nam na nado dan kwakufu ado so ne de saade ya ba ɛno nti no ɛyɛ san yɛ kyerɛ sɛ nyame ɛna yi na nado dan kwakufu ado ɛde ma ɔman Ghana ne yɛhwɛ ne nneɛma so a ɔyɛ a yɛmfa campaign sɛ mo nto nkyɛn ne yɛmfa politics so nto nkyɛn biribia di adanseɛ sɛ yɛma mpɛne na nado dan kwakufu ado ɔyɛ obi a nyame ɛna sra ne nwoma ɔman Ghana sɛde onyame bie mani ma mehunu yɛ no yɛhwɛ a africa nyinaa yɛatu su president a ɔyɛ number 1 ana ɔdi kan a ɛna na kwakufu ado ɛna ɔmutu su no sɛ ɔno en Africa president nyina no wey number 1 eye san bi a kyerɛ sɛ onyame akye Ghana akyɛde kɛseɛ a wɔsi nyina no ye fa saa kyɛde yi na sɛbi sɛbi yɛhwɛ so yie na ye nyina yɛmfi akoma ne mpae bɔ nta kyɛde yi akyi na ntimi nyɛ nhyira ɛma yɛn ɛde papa abusa me a eye no kure pefe sɛ mani suade hunu mu no ye mehu fa ɔman pɛne na nado dan kwakufu ado ho no ɛno na ɛkɔsi
ene nyame nsa wo mbi ene ye ni deputy general secretary peter boama otuku no so twen komo se ane one no so omu de omu one no se one ne kire se oye one time president afei wo omu so de two no omako yie no eye the second coming of John Dramani Mahama
media mi jitum se eye ono na adwen kire no no a obi antimi condemn na adwen kire but say you hwe sunsun dia any dia okan enye sanity
okay
min kasenti ya man peni na nado sorry ya man peni dada papa John Dramani mama min kasenti ano but the mpesa me kan say sebe me kan di onyame ehye me se minka me momitri mu nkan asem obeka ya ebrebu ya me interview
okay
ma me kasem who say plane any car crash ma o crowd team ka say na e bedde na plane nam soro die ene ka betimi e nam ko baba be crash
pa e ma mu sase papa na eti later ye here interview ni wie
tem
se eh na asem we kura die sa memu ana o kana sem se plane ne car benya asede.
Ai.
Baabi a plane na mi car mfa ho. Na anche na cargo plane. Active free wa ba 37 be book e mukunkum nipa bebere.
Mekai. Ya, enu nti no. Ya wo edi sem ho no mu a onyame edan ne nko adifo. Ah, sa onyame na yesom no ni yikire ne nko adifo. Enu nti no, de mi hu ya mekan ye no. Sem a unse plane ene car ebe crash ne. Na nya de bia ye bosrimu ka. Because nke ye hwe hu na mu a. Enka, it doesn't make sense. Se plane and nam soro, ene car and nam from na crash. Obeka so recently ya me ya ya sore na urade kasa kire me se ya chro edin chro ni wi a yisi omo office eja betom ampa ya chro wi ya eja so to yisi fo no office mu we kire se na me ye huntasem kire na ana times no se obi ehunu biribi na oka na nkofo otwene sere ni abasa
and go for problem am woni se ade na papa de da bia se anya adia ebebo nipa hu a dia na sofon bi kura so so ebe kasa na eye bibia ede trouble na ebia ebeba
yo papa eye adia ehu a enye onyame ichire so mane bebo mpae sebe asade ni ensi ba so onyame den de dichiro difo na satem de die bam na mpae bo ankoso a ene masa na mani sisi e sisi a etimi affect oman no enu ntino onyame de oyi bibi kira ne buta nyina ne se de anye no enu no obun sama hyehye enti agyidifo omo mpae na onu nyankopon ne tumi enyi sade ne mfiri ho enti so difo bi hye nkom na se nkom hye ne ehu a manye nkase ehu nti ye ntu ho anamon anase ehu nti ye doubt e wose ye bo ho mpae papa memo example bi ana metaka. Se si e me no kasei. Se me kasei bi a next 2 years. Obi e bi a friend o kwabena siedu. Obi e bilonia next 2 years. Na se papa 6 months time se nipa ne wufra sa asiswa. Na te se mfaso obi a maso. Enti me feel se wo yo difo a e won se nya me man hunu 6 months no e wo na nipa ne bewu no. Na wo bompa e ma nipa no. Na nipa no so tu ho anamon. Na sa impetuo ni free ho ansa na ni 2 years time e obey bilonia no atimi abem enu ntimi mi feel se se esun en free ho no my hand ma enti ene time bia na de a enye no aya na onyame yi kire se e beba ho mpa se bia be free ho na onu nyankopon ne botae ne ade ye atimi a manifest enti so obi ka se difo no omu nka ensem papa na so omu komhye no ana ekosifia mpanika yan hwe jona oduru ne nevi osi 40 days kroyi ebedane amamfo na eyenkomhye bi a meka se nanka efia mpanik pa
ai na ba yi ba ko aya na ni so wate wom so nkomhye ni bi wa papa besha na wa the condition ato ho ebi a se ya anye sei ya mompa ya ebe sei komhye die nka o ya nke straight
aha ana enye sanete
okay
enkom se ba anamontuo bi ewo sesi enu nti ene me nu nkom oboyi ye be hebi bi about Trump e ya America fo
yeah I remember
good okay na se dru hono ma me kire wasemi mu ama nkofo atiase ye ba se se de ye wo Ghana
ye
kan Ghana abatoo se obi se second you know NDC fo chusu ye ne kire se second coming of ya papa John Dramani Mahama. But ebia wakane sa but sunsun mu no enya sa nete na me bese me busa nipa ne se nyame ne ne kasa aye anaso ono na di na adwene enwene asem bi aka okay ensema me meti ame kan nyina eye de adurade aka a kire me enya ne a nipa anwene e na me ba be ka enu nti na me di kan kootu nkom hye bi a nyame da na di kire me a me kan ya na nka mu nam mu no it doesn't make sense but esi
ba ko kra ye o kan hye se na nadu awon ni abana won mashi ufie ni wasori e wa ha no so wa ha o
eno kre
e wa me teams eh na ni wa awon ni a e ku be ka wa ye detra ba bi ni amashi wasori sei na nko ofo e be shi asori no
Papa, I wouldn't the reason okay, and tell me can't say them. The American Okra or Tisunsum near Massin a Betty Massey. I am not Bible talking Ezekiel, na no talking Sassam, or so in Yamin Sabamiso. No, Yamme, if she meet me Freddy, soon sooner rather than. Edimi Kojina, bon her beer, not a numpersia mumma. And to Yamin set me back on no Yamia Quasso, Yamid di Fosum, Yamishimono, a cochini soon sumu, bribia air cosso. The antiama, me a bold, a declared that prophetic wedding. Nen yes, be a mea man yourself. But a radishime. Ademi ko sun sun wiase. Ah, ene wo kan, krofobi kura timi diye ye agro diye ni efeo diye. Ba ya wo spiritual world, e wo honom. Na, e ho, ena mi hun se, ya ma mpeni nanado dan kwa kufu wado, e mpeni fo bebre shie mu e wo dan kesi yebim. E ye ahonte fo, eni wo nyanko pon angels. Na mi hun se white horse bi. En susu wo, edem hobi. Na mi hun, se, ya rade, a wo tina konyasu. A commanding the angels, so move from another Danko Kufuado, and tenas our white horse, Musso. No, Yanko Punchus and more my Ghana. Namun say angel no pejano, at netna white horse, Musso. Ne radica such remi say. O penny and Unyame, Edo my Ghana, Ashaninsa. Now bat one a Ghana for Betono, on one a bedinkunim, Sans one and Yanko Punchusuno, Ama or my Ghana. O penny back or come home dear, and I mean canassim. Ba mi hunu ni situation anu wo wom e wo dem honom no mi hu se enya de obetimi adin kunim da e wo abatuom
he e ho na me bebe yi se abai obi anim se the four you know runners no e ye ye mampen na adam kwakufuado ene his excellency John Dramani Mahama o yam se former president o san ye ndc for a candidate for abatuwi one waye boni bi two Adai, wani nyanko ba ako ntoko bi. Tere, diya ba enwa ya, wani diya onti mi eni ya batuwa ye betu.
Yo, me dasi. Emse, eduru brebi no nyanko pa onka sachre Samuel. Se, wa rejecti Saul. Enti, onyampa yabona obo ema Saul no. Esuna osuma Saul no unyayi. Na onfa oil, enko Jesse family mu. Na obe chre no obia, obe srano nguwa unu nyamiye chusu no. Ama oma Israel. Na Samuel tu anamon, no nyame ema Samuel anointi David. Bible se e yo nyame ne rejecte Saul. Dienti no nyanko pon rejecte Saul. E nyame bi on ma Saul ye ya, anso nyame ye ni. Tu nyanko pon se, kame di ahiniye yi e mam. Nanka wa di ahiniye yi sa akusi. Nenso ena ma swadi awa ye nti no. Ma jisa ahiniye no efri wunsem. Enu nti no, sa usha sa scripture we ya meke yi. First Samuel. Chapter 15, ubehunu ewo ho. Enti onyankopon, ebre bi atwa mu. Okasa kire Samuel, ema ode Saul, etena ahemfo akonya so no. Enam Saul, na nam otuo bi a, anhye nyame ani monyam. Nanso nyame ani nti no, onyame rejecte Saul, ema onu nyankopon, ema Samuel anointi David, ema David ebe ye ken. Enu nkyere se, sabi mpredua so Saul no onye nipa, no ye nipa. But sa eno nyame eye no na papa eduru bre bia ana nipa ntine mabiase onyame a ye som no no sabe ono pe nanim de oyɛ edi enti no nyankopon rejecte so eye bribia so ye ntira ana onyame mpɛ onyame se amalekite fo no kunkumo mu nyina akwada kura sabe otua breast anoku no so anya ne saa eye ne sene ono Saul pe sacrifice bi e wo so di for Samuel ene eye no Saul se o man ne pressure nti Saul na nkasa de ne peye afa ko wiase e kra Saul e rejecti nyankopon e ko samanfrani ba ho e ko busa nhunumu nti sane ma we nyina ka na mo nyankopon bufu Saul a wo nyankopon chusu David nti ansa no nyame be rejecti okandifuo bi no na wo ne okandifuo na ye a ebia anso nyame ani tena mo nyame ye ne saa unsa wo hwe Ghana ya mamu mu de nkae 8 years enti ebi obi beka so tena konya so 8 years a oso free so no bi ba but I'm telling you sir papa onyame aye som no no ye ni ye hunu se ye 8 years but onyame on hunu saa
onyame fahu ye ewrade nhwe ne 8 years
aha onyame de ono no onhwe 8 years asem de onyame anima ne se asumesi abetina akunya kesi yesu. Odi midin enenam. Wayo sutie ama miye rade.
Mm-hmm.
Etino. Sani pe owye na mamu wa. Mi wenshrebi amedebe mano. Enam so wayo sutie ma miye rade. Masem. Mm-hmm. Edi mi nyankopo midin ebu nemay.
Mm-hmm.
Enuntino. Ekwembisuno. Onyami chusu. David.
Okay.
Because okay. Their soul ye entino onyami. I reject him. Entino. Ubu samia. Diye misumeti miya kachira wane se. Diye ntia onyankopon se. Wajia hini yenu efi ya mampeni dada John Dramani mama nsemuno. Onyami pe nenim.
Mm.
Eyo onyami pe nenim. Enti ubu samia. Ya mekane se, nyami pe nenim.
Okay, FM. Okay. 101.7.